Kena mosalamo khosi mo khosi wa metshameko mo motsweding FM ke kgwedi ya basadi ke mosadi gonne ke tsere tshwetso ya go ka galapa jaaka mosadi go basadi ba e leng goreng ga ba eme ga ba engwe nokeng ga ba bone ke monokeng e go tswa go basadi ba bangwe ke retiang letse gore ga e se gore o mosadi fa go sena ope yo go supetsang kgotsa go bontsha gore o mosadi nna ke a re hashtag ke tsere tshwetso